Sanibonani molweni ndiyanamkela kwezasethivini ngesiXhosa. Ulungisani Msweli uhlala nonkosikazi wakho Zandile wakwamkhwanazi kwaMashu ehostela. Bahlala nabantwana babo ababini. Ucula ke uMaskandi batshate ngo-2016 bathi bena 8 years ke bengabantu abaphilisanayo. Uthi ke isizathu sokuba ke azocela ke ukuba abe nenkosikazi yesibini kukuba umamakhe uhlala yedwa emakhaya and okwesibini lo sisi okhoyo sele enomntwana naye, so ubengathandi intoba bakhulise umntana ndawonye bebo babini beyifemeli nje. So uhambile ke wadibana ke nomseleku apho ke athe asobalisa ke intoba ufuna unkosikazi wesibini and kwabe sembuza ke uba zithini ke zizathu, watsho ke intoba lo mntu okhona sele enayo nditsho nomntana ke ngoku. So umseleki kuthe ke ayakuzuba lula ke xa kuzovela into bakho umntana, ngoba xa seyivela kunkosikazi wakho uzovela njengomntu obetshitha okanye otshithayo. So uye wambuza uba unangaphi na, watsho ukuba una-29. Besembuza uba uzokwazi na ukondla le family yakho because le age yenu mhlawumbi ngenye ixesha uzongakwazi. Wabe sitsho ke into yoba hayi ungumntu ozibambela amatorho, so kuzokwenzeka. So bese sitsho ke into yoba umseleki isithembu ke sifuna imali, siyasinda, funeka kube ngumntu okwaziyo ukuba ube nemali and akuzufana nangoku ebe nentombi, ngoba ngoku xa seyinkosikazi kuzoba khona umahluko. Wabuza ke into yoba xa selomthatha ke lo mntu uzohlala phi ke. Watsho ke into yoba yena uhlala kowabo akakabi nawo umzi wakhe and kowabo uno-2 rooms wakhe osecaleni. Wambuza ke umseleki uzomfaka phi ke ngoku because kaloku 2 rooms usebenzisa wona nomamkhwanazi. Wathi ke hayi usonosuka amthathe ke amlandisa nogogo like nobolala nomama akhe ke. So umseleki ubuze ukuba wathi if unkosikazi wakho uthi thathana umntwana nimkhulise. Ulungisani uthe somkhumbuza uba naye kaloku asomitha ndamlobola. Wayihleka kumseleki le nto esithi ke ukuso wena umuntu mayeke wakhulelwa uyamthatha. Nami ke ndithi ke inoba every time Ulungisani ekhulelisile uzozeka, so bazoba ngapha unkosikazi bakhe because usemncinci na-29 kuloo ntoti usazoqhubeka nobomi sele naye inkosikazi okanye kuzoba namakhosikazi ke. So unkosikazi ke or i-girlfriend ke ngulungile wakwamdletshe uthi ngowasempangeni ukhulele enanda. Uthi bahlangana ke noLungisani kwi-CD launch ngoba bazii-artists bobayi-2. Uthi ke wamxelela uba unayo inkosikazi qha ke babe sebenayo ke i-connection boyi-2. So ngeli xesha bababini ke usisters mhlawumbi iinyawo ke uLungisani yambona uba uLungisani uyi-king up. Uthi ke wamxelela ke uba unkosikazi wakhe ngumntu onjani. So yena ke futhi akezange uzochitha umzi wabo, uthi ungumntu ke uLungisani o-responsible kakhulu ngasemntwaneni, so akho nto amsokolisa ngayo. Bahambile ke bonke i-2 beyodibana ke nomseleki ethi ke othe ke xa iqala umbona ke uMamdletshe uthi ubone umntu ozithobileyo kutsho umseleki. So uMamdletshe ke uveze into yoba uLungisani udadakhe wayenesithembu. Wayothuka ke leyo umseleki ethi uba ebetshilo ngoba besaqala uthitha bobethu bezombuza uba akalinganise uyisena kuba kaloku isithembu akufuneki usithathe ngathi fashion. So umseleki ubuze uba uyayiqonda na eyoba kufuneka ehloniphe umomkhulu kuyo yonke lento. Uthe usisi yes cause ukhe wamamela nakwabadala. So uyenzile ke iresearch yakhe ke uLungile ngesithembu, uyayazi ubuzo ziphatha kanjani. So umseleki uthe ke nguwe ke uMamdletshe ke umntu ozokwenza siwine pha, ngoba singangaweni thina kodwa wena funeka ube nayo indlela ozozithethelela ngayo. Uthe ke uLungile naye akamthembi uLungisani kodwa ke uyamthemba utata umseleki ngoba unayo indlela yokubeka amazwi. Bahambile ke baya apho akhoyo ke uMamkhwanazi, apho befike khona ehleli netshomi yakhe. So baye bamshiya ke uMamdletshe phaa kulaa ndawo bebedibene kuye, bathi bazophinde bamlandi. So bebeziselela koo-sisters ke ii-cocktails zabo, bothuka ke xa bebona umseleki. Umseleki ude wathi ke uyabhideka ngoba bavele bothuka boyi-2 akazi noba ngumphi ke ngoko inkosikazi kwaba bantu bobayi-2. Wabe sebuza ke ngokuba ngomphi ke inkosikazi kuni noyi-2, batsho ke into yoba watsho uba ngomphi ke. Wabe sesitsho ukuba ke ndoda nakungumankosikazi wakho thetha nonkosikazi. Wabe sithi yitsho kwenzekani, watsho ke uLungisani into yobana uzocela isithembu. Khangajikeleze kuvele watsho ngqo kule nto azoyifuna. Wabe sithi omnye akho sithembu uzasinuka apha, kutheni ufuna isithembu. khona nitoni lento ningakwenzeli yona senibabe kubhlungu ke ekhala inyembezi ethi wena uyandihlukumeza kuko konke nje sikwenzayo kule minyaka mingaka sinayo mina kusho ukuthi nje benikuqhubisa nje ubomi eyona nto uyifunela isithembu yipi why undihlukumeza kangaka wabe sesitsho kuba no ndifuna unkosikazi ozohamba ayohlala nomama ekhaya wabe sitho omnye kanti senje ba awoneli nandlela kodwa akakho sithembo zasifumana but umsele kwabe sengenelela ke sithi kha utsho ke sona sisathu singamandla ke ngaphezulu kwezwe sibeka kuba why ufuna isithembo wabe sesitsho kulungisana ntoba lo mntu okhoyo sesinaye nditsho umntana oh yambulala kakhulu ke naleyo ke ngokumamkhwanazi wabe ekhale sithi nje so ude wenza nditsho umntana bekubhlungu ke nakulungisana bumbona nje banaye uba bekuyangayo ngabe uyamncedi siyakhala utshilo ke into bano uyaqala ubona unkosikazi wakhe ekhala zange wambona ekhala kangaka uyaqala nqa so umseleku ke uye wacela into ba akahamba awumlanda ke usisabuya zo azokwazi kumbona ayike wathi usisi mlande ke kodwa hlala pheca kwakho wathi omnye wathi hayi indoda izohlala pheca kwakho lo nzohlala eca kwami wafika ke uthe azofika kusisters wabe sembuza uba wena nje into oyenzayo udila nokuthi uthandana nabantu abatshatileyo wathi omnye no wathi kangakuxelela into obutshatile wathi wanixelela wabe sesithi ke so wena uzokwenzani ke ufuna ukuthini wathi omnye no mna ndizokwakha wambuza uba lo ukhoyo umzobhidlikile na wathi omnye no awubhidlikanga qha ke kuba ndizokwakha but ebephantsi ke umamdletshe khanga abe yilanti yoba afuna ube iphendulana nomomkhulu bephendula loo nto ayithethana kwakaphinda athethe after so umamkhwanazi ke kule nto yokulila kwakhe ude wayiveza ke into yoba mna ndizalwa esithenjini ndiyasazi isithimbo kwasekhaya uthi nje igcikini kuvele kujika izinto nje wathi inye into ne-in-laws if ke mhlawumbi ubunabo obo bantu bungavani nabo xa sekukhona omnye umntu othathwayo ixesha elininzi oyena mntu oyacinezeleke ngulo obevele khona abantu baye bathathe ama-sites so kwabuzwa ke kulungisana uba wena ungenza njani ukulungisa le situation akuyo uthe ke umlungisani yena indlela azokwenza ngayo uzokwakhela umamdletshe umsi qalapho ke ngokwathi umseleki no uzobaqhatha ngoba if uzothi uzoqala ukwakhela omnye umsuthi omnye uyambona kwangoku akakwakazi uba uzokwenza njani ngento enesithembu because akazi uba kwenziwa kanjani so wathi ke uzobe udlala ngapho xa uthi uzokwakhela omnye umzi omnye umshiye kowenu qha wena uthi nje ndiyitshoyo kuthi umseleku yeyiphi indlela ongenza ngayo kumamkhwanazi ukuba kwehle uloyiko analo ngesithembu ngoba yena uyasazi uba ukhule kwisithembu esinjani obe sitsho kumseleku uba isithembu sakudala nesanguku asifani zininzi into ezazenzeka kwisithembu sakudala so uye wathi ke ulungisani izoba nayo ke indlela yokulungisa ngobe sesithi kumseleku okay ke masike sithi ke ngumntana lo yena uzokwenza njani kwathi kumamkhwanazi umntana akanatyala abantu abakhohlakeleyo ngaba bobayithuma isiko angalenzela wathi kodwa ke if ezakwenzela isiko sekungeza ke udade wabo kasisi lo nothi yena wabe sithi kumamdletshe osisi bakhe batshatile bonke hayi ke wahleka umamkhwanazi ethi hayi uyajabula bu izolethwa ngubani kanti umsele kuthe uyabashiya cela ke bahlale bathethe ngayo yonke lento besithi ndoda lungisa into zakwakho ngoku icace kwangoku le nto ibiyangaphi so umamkhwanazi uthe vele bebeyiplanile kwalento kude kubekho ukukhona nomntana ngoba cacile andicela ukuthi wayimention into ethi ubulungisani uba ngaba sekukhona umntana vele uzomlobola umntu ushiyeke ecenga ke ulungisani ethi akadimandi ucela amamkele ngoba sekukhona nje umntana umamdletshe uthe makenze ngendlela abona ngayo yena akazi so kwi-diary session uthe befuna nje ukumsusa exa kwakhe ngoba oko emcenga ulungisani yawangqinisisa kumamdletshe ke esithi into yoba uyamva na uba uthini uthi usazocinga wathi omnye ewe uthe ke umamdletshe ulungisani umnikeze ithemba ngoba uyakwazi uthetha nomkakhe nomkakhe uyamamela so ulungisani uthe from now on uzokwazi ukumxelela uba uyaphi because ke sekukhona umntana and uzokwazi ukuthi into yoba nemali uyenzani uthi kuqala bekade efihla yonke into ebeyenza beyifihla so at least she knows enkosi ngicela siqhubeke subscribe silike singakhomenta futhi bye.